Gabe galabta casirka kala gadoonka guriye goobta geey